Bwana Perezida barafinda muraho
muraho neza mukomere cyane kandi ntimugakomereke kandi mukomereza aho muri byose kandi kuri bose service inoze kuri bose amahoro gusa
nanjye ndo umunyarwanda.